Ndichabhiriva zvamakutaura kozi manditetora mazina manditi mukandudza kuti ndine 50 plus 15 yes.